Nā kuia tētahi o ngā iho pū manawa o te tonga o Tāmaki Makaurau. Mai anō I ngā tau whiti te kau, ia, I tēnei tau e whakanuia ana te kai kaunihira o Tāmaki a Alf Filipaina, mō ana mahi ki te tohu huaanga I ngā tohu hiranga a te kāwanatanga, anei te pūrongo a Muriwai Hei.
E mene mene ana te kaunihira o Tāmaki Makaurau I te rānei.
When I got told, I thought of my mum, because my mum has really been the backbone of our whānau.
Kua whakawhiwhia ki a Alf Filipaina I te tohu huanga mō ana mahi I te hāpuri me te tari prihimana.
Growing up there is, we end up getting closer and I know that Black Power wanted us in their gang because we had six boys. But we were more scared of our dad. And so we never ever ventured down that track. It was just so cool because you were part of a whānau in around there, around Sutton Park.
No ngā puhi tōna māma, no hā moa tōna pāpa. Ka tipu mai a ki Tāmaki ki te tonga, hei tāna ko te aroha maurua a ona mātua, kei te pai o maharatanga.
My dad was being chased, you know, Mr. Overstayer. And, but I remember that it was my mum's whānau who looked after him and protected him from immigration.
I muri tatana I ngā Dawn Raids ka tūhono atu a Filipaina ki te ope prihimana ki a hāpa I tōna hāpuri.
Doing what's right and just fighting the fight for our community and being in the position I am where we do make decisions that change lives. I want to make sure I'm around that table with the decision making.
Toru te kau māwha ngā tau a Filipaina e mahi prihimana. Kātahi ka kōwhiri ia ki tētahi tūru kaunihira kia whai wāhi āia ki te pūnui.
The more Pacific Māori ethnic people around that decision making at the kaunihira, the better it will be.
He pānui reta te mahi o tēnei kaunihira o Tāmaki Makaurau I te rānei. Muriwai Hei, te karere.